Inkantolo yemantshi yase Krugersdorp isihlonze ukuthi kubasolwa abangamashumi ayisishiyagalombili abavele eNkantolo namhlanje kukhona abanindekayo esigamekweni sokudlwengulwa kwabesifazane abayisishiyagalombili ababeqopha ividiyo yomculo ezimayini ezingasasebenzi eWest Village eNtshonalanga yeGoli. Inkantolo ibisalokhu ke imatasa ihlonza laba basolwa abavela emazweni angaphandle abamba igolide ngongemthetho bavele eNkantolo namhlanje.
Namhlanje izinhlangano zomphakathi ezilwisana nodlame lwezobulili kanye namaqembu ezombusazwe babuthene ngaphandle kwenkantolo kamantshi yaseKrugersdorp njengoba bebevela enkantolo abasolwa ababoshwa emva kwesigameko sokudlwengulwa kwabesifazane abayisishiyagalombili ababeqopha ividiyo yomculo emayini engasasebenzi eWest Village. Amaqembu ombusazwe athi kumele kulwiswane nalo bugebengu obenziwa bokufika kuleli njengoba bonke laba babhekene namacala okuphula imithetho yokungena nokuphuma kuleli.
Communities are very, very angry, very disappointed because of the slow pace of police intervention since the last interaction. However, because we are committed to see justice, we'll remain patient.
What needs to be done, it's more visibility of police can assist. And the one thing which we tend to forget is that these guys are mining and sell it to somebody. We must also get who are they selling this thing to.
Abadala kulabasolwa bangamashumi ayisithupha kanti abayizingane bangamashumi amabili.
Umnyango wezobulungiswa nokuthuthukiswa komthethosisekelo usuzibophezele eqinisekiseni ukuthi izihloko ezingamashumi amane nesishiyagalombili ezisale odabeni lwesibhicongo sasemarikana ziyaphothulwa ngaphambi kokuphela kwephezulu. Inkantolo ephakeme ePitoli selokhu-ke ilalele ukukhononda kwezomthetho okufakwe yimindeni yezisebenzi zasemayeni emarikana ezabulawa ngamaphoyisa. Kuzokhona nalezo ezalimala kulandela ukudutshulwa. Namhlanje-ke umnyango ube nesithangami sabe yindaba malungana nalolu daba. Uabongile Dumako ubekhona wabuya nalombiko.
Uphandelane uthi baqwalasela umcimbi ongqamene namaxhoba aseMarikana kodwa ke khange bangene nzulu kumba ujikeleze okokuba umongameli Cyril Ramaphosa abantu bathi makathwalise uxanduva ngesi siganeko esithi benza konke okusemandleni uqinisekisa kokuba le nyobatyikile ifikelele esiphelweni. Ndingu Abongile Dumako kwiindaba ze-SABC ePitoli.